ngesikhathi isathane ade ulinga Jesu libhayibheli lisitshela ukuthi wambeka endzaweni lephakeme wase uyamkhombisa ngazuthi vele kuluphawu lwesitha lokukukhombisa tindvo ngeenyameni ngoba uyawukhumbula phela na-Adam na-Eva sitha sabakhombisa senta babukisisa indvo lathe nkulunkulu bangayihli naJesu sitha siyamkhombisa kungenteka nawe sitha siphethe siyakukhombisa tindvo tenyama kwangathi uNkulunkulu angavula emehlo akha kamoya ubone ukuthi la kuneluphawu lwesitha kunemlingi la bese nawe uyakhona ukuthi suka sathane uNkulunkulu akubusise sisahlanganyela kuso singwa sethu selisuku sakavuka udle ngicela sibuye lengco encwadini yaLuka sahluko 5 verse 18 na 19 lamanye emathotha eda athwelele indvotha ngelihlaka leyayifelihlangothi edama kuyingenisa endlini ayibeke embi kwaJesu ehluleka ngicela unake edama verse 19 ehluleka kuyingenisa ngobe bantfu bayebabanyenti bayiminyetele kakhulu kusho sisizathu besebaleni kuthi imedamo yabo ihlulekeleni kepha bese liyachubeka lithi ngako base bayayethwala bakhwela nayo etulwe liphahleni bavula sikhala bayehlisela phansi ngeluhlakalwayo bayibeka embi kwaJesu angiphindze ngisho sihloko into lotimisele ngayo ngeke wehluleke kuyenda livi lenkosi lisitshela ukuthi noma behluleka kuyingenisa ngendlela lebeyetayelekile azange bakhale ngebantu kuthi kube bantu bafane bakweshile azange bakomplaine kuthi labantu bona ibedele kute ubukela nje bavimbela thina esihluphekile waze waqala kukhonona ngebantu kuthi bakwentani abakwendini ngeke ukhone kuphumelela kulomhlaba funa indlela lenye longa kwenda ngayo loku lokufanele ukwende lamadvodza abambisana enyuka nendvodza etulwa yeliphahleni aye uhwabula isiling noma emathayela bathi noma ngabe emnyango kungangeneki kuyawube khona lenye indlela lesingamngenisa ngayo makuvaliwe indlela loyitayele noma uapplyela umsebenti makubhalwa tincwadzi mangabe kuvalekile ngekuthi awu kuvalekile mangabe kunento lotimisele kuyenda ita ukwende ukuthi ayithole indlela ukuthi kwende kanjani lamadvodza make enyukele etulwe liphahleni kude lo wathi ha ngeke sithinze lapho imali sitayithatha phi ekulungisa lolu phahla ngiloyo nangiloyo wathi kuyawulunga sesikwendile lesikufuna kukwenda kuyawulunga noma imali yako singenayo nyalo kepha loku lesifuna kukwenda kukhulu kunekuthi singavinjelwa imali waze waba netizathu wathi ewube ngifisa kukwenda fane ngithi imali ngeke wende lutho wathi bengifisa kukwenda fana ngafunzi ngeke wende lutho uyathi kuthini kufunza akwendi wende tindvo wendiwa wendiswa sifiso sakho futhi imali ayikwendi wende tindvo imali ikusita ekwenteni lofise kukwenda kanjalo nemfundvo ikusita kulotibisele kukwenda ungaba nencumbi yedidifiketi futhi ungaba nencumbi yetimali mangaba ukati miseli kwenda lokuthite ngeke imali ze ikusite netitifiketi noma kufunza kwangathi lotimisele ngako ungabona ukuthi uyati lento ngingayenda mangabe kusete lokuhabulile mangabe kusete la uke wahamba nangetinyawo walalulambile ngenxa ukuthi ufuna kuyenda na into nayo kusho ukuthi usengakatimisele ukuthi kwendeke konke lo timisele kukwenda kodwa ukwendeka. Amen.